dugsigeenii barshay degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco aragana u daawo dumarugu nasihi badan aminay dareenkii dugsigeenii barshay degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco.